decision, things to come. I saw us on the bus, traveling Morocco. I saw us on the bus, traveling Morocco. I saw living on a rock in the sun. I saw us on the bus, traveling Morocco. I saw living on a rock in the sun. Da 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 da. Da 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 da